gone. Just a shuffle to your sister, but in the session, I'm talking paga icon in Yanga Uzbambi Panzi Pezulu. Uzo Kumburitis or looking paga Ufungila Wakomela Wangumuka take what he Umquanas Umdinga Mzinwake within 3 days. Azo Colis Gota Kumenga Gabi Aklumakanda Kanda Atuzo People Musa King Paga. Pakusepalila post was first of Nestomus Kamquanazi, a figure, auto figuring in at an apple 4 exin. Ezok Olisa Ungara Pale, lo 3 days Aubegil. Sin Massinger, King Pagangoons, Kulababangazi, resented a little clip in Jankulumo and Nani Lapocono Parate Funga, a comela, eating it within 3 days. Onke njalo nzotitila mapumu ngawe. Efe ngampele nyangu.
Ngithenga ibhekele nempiya cash ngabazwa enye inyanga ebizwa ngumfana futhi Mkhwanazi. Mfana futhi Mkhwanazi. Sengiqedile ngesikesh. Sengibhekene nawe ndoda. Ungibazile mfana futhi. Wathi mawungibaza mfana wami, wangitshela amasimba. Waze wazongitshela ukuthi waqoqa ingane kwane mfana futhi wathi ungaphephula umuzi wami. Nga understand ukuthi awungiqondi ukuthi ngubani. Wazi kahle mfana futhi ukuthi wawafika kumina uzofuna umakhandakhanda oil. Umsebenzi wami ngiyaliprotecta, ngiyamprotecta umuntu osuke efune iproduct yami. Kodwa uthema usuveza umakhandakhanda oil kulive wakho ko-TikTok wangithinta. Kwa ukuthi angikwazi ukudila nawe ngisabhizinesi cash. Angikwazi ukudila nawe ngisabhizi ngaka consult esigodlweni. Mfana futhi ngikonsultile esigodlweni. Mfana futhi ngiqedile ngesikesh. Ngibhizi nawe mfana wami njengamanje. Njengoba sengifika kuwena mfana futhi ngizokunika izinsuku ezintathu zokwenza ulive uxolise. Ngizokunika izinsuku ezintathu. Njengoba namhlanje kulosithathu ngiyalibala nalolu kulosithathu kulosini kulesihlanu iyaphela ingqinamba ngomgqibelo mfana futhi ngizovula amafayili akho mfana futhi ngithi kuwena already imimoya njengamanje ithukuthele. Already imiqiqo kumakhandakhanda dam kuthukuthelwe. Ngithi mina kuwena ngoba unomakhandakhanda. I normally don't do this. Ngoba unomakhandakhanda oil wawulanda uyazazi izimpi engakunqobela kuzona mfana futhi Mkhwanazi emthuba. Uyazazi? Mfana futhi ngiyaphinda ngithi kuwena. Izinto owayikhuluma nami ufikile. Ezinye watshelwa yimzona. Ezinye ngizithola manje iphawa njengoba ihamba all over kusetshenzwa wena nginefayeli mfana futhi. Iphawa izozama ukulidedela ngendlela yayo. Kodwa mina as King Baka ngisakunike 3 days kodwa ngeke ngivimbe imimoya ngendlela ethukuthele ngayo. Iza kwena mfana futhi Mkhwanazi. Uyazazi ukuthi uyiscam mfana wami. Mfana futhi Mkhwanazi. Uyazazi uyiscam. Mfana futhi Mkhwanazi. Uyalazi iqiniso.